lebowe.
Sebuyele ekhaya elidala umlandeli washiya uKhuzani waya kuyigcwemelisha ngobe ngalele phoka amukele mbukele emakhaya kwaseMazonza abokuthulela khona indaba zamasikandi ehlaba hlosile nefiansikandi mbule emakhaya ke sekumlando ukuthi udadewabo kangeze umfamchunu uwelile wakamchunu usebuyele back ke kuKhuzani njengoba kwaziwa ngempela ukuthi umlandeli wesigayigaya esihamba phambili kubalandeli bakhuzani kodwa washaqisa abantu abaningi ngesikhathi esesho ngempela ukuthi usekhathele manje ukulandela uKhuzani solandela imbanga kaKhuzani uyigcwamisha ulandelile igcwamisha ngempela igcwamisha ke bebuyele emgadle yena lo sisi lo kangizwe uwelile ufamchunu ubonakale kwi-video ngempela ephumela obala ngempela ukuthi uyaxolisa akazange amzonde uKhuzani yena futhi namanje samthanda ubesecela uxolo ngempela uKhuzani wamxolela washa ngempela wathi ubuyele ekhaya manje emandaba kwi-Blue Nation mbukele emakhaya ke ngabe kuthini uphalo wakho uma ubona ngempela umlandeli enza kanje eshiya iqembu ejoyine elinye ephinde buye ebuyele eKhuzani futhi ekubeni kungabantu ngempela abangazwene la emcweni wamasikandi bule emakhaya ke nasi video lapho khona umlandeli ekade umlandeli wegcwamelisha esebuyela back ekhaya elidala okuwelile umfo kwamchunu siyabonga.
Yebo. Mawalile. Khamba kanjani? Hey.
Usani.
Yebo tu.
Nisa khona simini. Ngeke mgamfethu.
Yebo. Ngiyakubona. Oyebo. Ubudlala ubukhona ubudlubisi nehlabathi.
Ngikhohlisiwe.
Wawudlala ubudlubisi nehlabathi.
Ngikhohlisa.
Udaka. Na nayingotho. Ubudlali.
Ayisha manga manje ifomeka sefike. Akusange ube nenkohliso kimi Khuzani.
Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y